ana Lagon. Aye Professor Kofi Ajekum. Na de wo kanse onyitwi enyadoa COVID-19 ebre emoi. Omanfo nyina emobɔ mu eban. Na enhyehyɛ mapanso ampanyifo de agu akwan so no. Wonhye eni so. Esan sese se cases a Ghana yenya no. Akodu 15,013. Ansa no mo ato omo so 11,078. Na wo mo meti nananom ewo nse do no 95 ena akwakodu. Opanyi din sɛ mo nyina etudwa ewo Peace FM kokoko dwumadie so. Ebra na Chairman General Eti Ejeb.
Ekoyanim.
Ekikako.
Ewo mse. Ya ka sɛ omo a omo ehu abai omo a ana omo ho ato omo no so ekɔ nanim de. But nipa de okun num ena efrim. Ade okun num. Enya sɛ nkuma o. Ewo mse nipa ate ase a owu de. Nanso sɛ yare no nti obi afrim a yare ho omo a omo abusu anfo afrim nyina ye bom yakɔ na de ehu wo mu sɛ nipa obɛsa wu ato aso no nim ba bi a ofri ɛna onim abusu akra ofri mu ka me betumi ayɛ me nyame pɛngu mom de e betumi ayɛ obi a enti sa bre yankɔfo ofri mu ankɔfo ho tɔ no a modern born na ye bɔ sɛ de modern ben na ye bɔ sɛ de ɛkɔ ɔmo mu nya bia no so bete ɛnti no ɔmo sɛ yɛn hwɛ we ade we obi ampɛne hwɛ wo kwame
baby ɛha je o
ne hwɛ din pa but abasa ɛsɛ wo hwɛ ɛna sɛ sɛ mra aba mɛsrɛ sɛ yɛ ni mra no so mra no bi ɔha no ɔhye de ma te sɛ president ne ne mpɛnefoɔ sɛ ɔmo de ama police foɔ sɛ ɔmo hwɛ sɛ ne ɔmo bi sɛ agu bi mu na yɛ ye fiasi na ho nyina ye mandadai enti sa ye ba beche nkofo a omo hye manks akogu afiasi a that is him to me kra enti ye nwene ekwan a se obi ye emfomso bi a ye den be fa so a ehia se chinchira so okwo afiasi ye yesa no beboa